Balule zirire, balule. Gala yambale. Imwe bamene mwenza kuseka, kaya ngati mumamvela bwanji. Miponto za mene mwenzo ponta, apa kaya ngati mumvela kubwanji. Let's stop muma fola, pochita mulomo wanu. Let's stop muma fola, ndaba mulungu sagona kwanu. Let's stop bami fole sani, mukatembele la vanzanu. Let's stop muma fola, yeah. Ndaba ine, I've made it, mulungu sangala kwanu, ona kweni nkala mbale.
Yeah.